Ndiredi ukundiza niphumo ya Ndiredi ukundiza niphumo ya Ndiredi ukundiza niphumo ya Ndiredi ukundiza niphumo ya Ndinawa manda okundiza ndiphumo ya Ndiredi okundiza ndiphumo ya Ndiredi okundiza ndiphumo ya Ndiredi okundiza ndiphumo ya Ndinawa manda okundiza ndiphumo ya Ndiredi okundiza ndiphumo ya Themba limi andinalo
Patenda la kumzambo,
guba Zandisile.